No, 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 I don't know. Hey, careful, careful, careful. Oh, good job, you know, I just did. Oh, you stop it, stop it, stop it. Careful, stop it, stop it. Ah, stop it. Stop it, Cooper. Whoa, whoa, whoa. Stop, stop, stop. Stop. Easy, easy. Take it easy, Cooper. God damn it. Ah, Cooper, stop.
He just wants your coat.
God damn it. Come on. Ah, get it off. Whoa, get out, whoa, 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 wh